mugihugu cy'ivyiza ahabera abazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ijambo ry'Imana Bibiliya ryonyene niryo rihari kandi riduha umuco utomoye. Tuzokwisunga Bibiliya mwa kino kiganiro. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe. No mwanya udasanzwe wo kugira ngo turabire hamwe icyo ijambo ry'Imana rivuga mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza, aho abakijijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ni kiganiro tugiye kuzorabira hamwe igihe kirekire kugira ngo turabe ahantu turi n'ahantu turiko turava n'ahantu turiko turaja, twerekeza mu gihugu cy'ibyiza icyo umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi turabira hamwe icigwa kidasanzwe kigira ngo inzira ducamwo izo dushikana mu gihugu cy'ibyiza. Bagenzi, nagira ndababwire mu gihugu cy'ibyiza niho abizeye Yesu Kristo bazoba, kandi nta muntu n'umwe azohishikana ubwiwe atari uko azoba yahashikanywe na Yesu Kristo kubwo kumwizera wenyine. Yesu niwe nyene ahari nk'umwami wo mu gihugu cy'ibyiza, umwami w'abami, niwe ahari wo kuduhindura kandi niwe ahari wo kutuyobora kugira ngo adushikane, ahari wo kutuyobora kugira ngo adushikane mu gihugu cy'ibyiza aho tuzoba mu mahoro n'umutekano. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu Yesu afise abamarayika ganza biwe. Muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 44 harabitwereka. Kandi uyu ahari kugira ngo aduha atubabarire ibyaha byacu byose. Yesu yaremeye yitanga ku musaraba, aramanikwa, arapfa ku bwacu kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Ni umuherezi mukuru kandi ahari kugira ngo atubabarire ibyaha byacu byose. Yesu kandi uyu niwe kandi azoza kuducira urubanza. Rero ko dufise umuherezi akongera akaba n'umucamanza kandi akaba n'umwavoka tuvugira, tumwizere, tumukurikire, tuzonesha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tahura Yesu uwariwe. Paulo mu cete ciwe yandikiye Abafilipi igice cya kabiri duhere hariya ku murongo wa 5 tugashikana ku murongo wa 11 gusa. Yes. Uyu Yesu ngo ntago yiyumviye yuko kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako, ariko ngo yemeye yiyambika ubusa, acika ubusa natwe. Yemeye yiyambika ubusa, acika ubusa natwe. Ni mu byumve bagenzi. Yesu yarasanzwe ahari aringaniye ari ku byicaro byiwe by'ubwiza bikomeye mu bwami bwo mu ijuru, aringaniye na Data, ariko ngo yemera kwicisha bugufi, acika ubusa natwe. Maze amaze gucika nk'ubusa n'umuntu, yemera kuza hano ku isi, avuka nk'uko tuvuka, abaho mu buzima bugoye nk'ubu tubamwe na twebwe, ngo araganduka ashika ku rupfu. Mbere urupfu rukabije, urupfu rukomeye cyane, urupfu rwo ku musaraba. Maze ngo amaze kumanikwa nk'uko byari byaravuzwe mu gihe cya kera, hariya muri Yohani igice cya 3:16, Yesu yavuze ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwa ubugingo budashira. Yesu yarapfuye, turakira, yazize ibyaha byacu gusa, ni ibyaha byacu yazize. Yesu ntacaha yigeze kora, yari umugororotsi. Yesu araza yemera gucika ubusa natwe, arapfa. Mbere ijambo ry'Imana rigavuga ngo ye araganduka ashika ku rupfu. Mbere urupfu rukabije, urupfu rwo ku musaraba, azira njewe, azira wewe. Ngo nicyo cyatumye isi yose, nicyo cyatumye ibiri mu ijuru byose bihamagarirwa gufukama mu izina ryiwe no kwatura yuko ari Uhoraho ari Imana kugira ngo abavyatura bose abamwizera bose baze bahabwe ubugingo budashira. Yesu ahari kugira ngo atuyobore atujyana ahantu mu gihugu cy'ibyiza aho tuzohabwa ubundi buzima kubaho mu munezero no mu mahoro kandi ahantu hera abakijijwe bazoba kubwo kwizera umwami Yesu Kristo gusa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yohana igice cya 14 duhereye ku murongo wa mbere, mu gihe abigishwa bari ko barajuragirika biyumvira inzira bazocamwo niba ari ku maesikariye niba ari ahandi, hari abantu usanga bakoraniye ahantu nk'umuntu atarinjira mu muji runaka ariyumvira yuko gushika muri uwo muji ari ikintu gikomeye cyane. Abigishwa biwe bari kumwe na Yesu bashatse kumenya iyo nzira yobashikana mu bwami bw'Imana truyonyene, bari bazi uko ari umucekingo ukomeye cyane yari yonje dikomeye gushika muri ico gihugu cy'ubwiza mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru, aho abakijijwe bazoba bahashikanye no kwizera Yesu Kristo. Yesu aratangara arababwira ati mbega kuvaho twabaniye ntago mwari bwamenye inzira ijya mu ijuru, kandi igihe kiriko kirabajana. Ariko kandi iki kibazo si cyo muba mukwiye kubaza, kuko inzira ijya mu ijuru muramana. Yesu aravuga ngo ni njewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wushika kwa data nta mujanye. Ubunyizera aza guca muri ino nzira, hama yamara guca muri ino nzira ikamushikana mu bwami bw'Imana. Uyu munsi turaza kugarukiriza ngaha gusa twige turabe iyi nzira. Ndashaka mugenzi utahure, ndashaka wumve iyi nzira, kubera yuko ikiganiro cyose niho gihagaze, kubera turiko turaraba ukuntu dushobora kuva mino simbi tukerekeza iwacu heza mu gihugu cy'ibyiza mu bwami umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye. Urasabwa kwizera Yesu no kumugira nyambere, gutegera ijambo ryiwe no kurindira ngo abariwe akuyobora, kandi icyo ashaka kuba ukibe mu izina rya Yesu. Ntiwakira ijambo ry'Imana, kandi niba wemera rino jambo turasenga. Turagushima mwami Yesu kubw'urukundo rwawe no kubw'umunezero waduhaye, kubera yuko twari abo gupfa ariko uraza uremera uza kuducunga. Kuba wemeye yuko rino jambo rivugwa ku bana bawe, turakwinginze nirize rireme gushasha imitima y'abayumva bose, kandi ukomeze guhezagira no mu busabyi wawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ushobora gukora subscribe canke abone mu rurimi rw'Igifaransa, ugakora na like ama komante, kandi niba hari ikibazo canke icyo duhanura ushobora kucandika muri komante, hama Yesu akomeze kuguhezagira no kukugirira neza. Ibyo byose ushobora kubikora kugira ngo uzoce uronka n'ikindi gice gikurikira kiza. Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza.